ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu mukurikira kandi mugakunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza. Ubu nabwo harayandi makuru ariko aravugwa ijya n'inonga mu gihugu cacu c'u Burundi, tugira turabire hamwe na makuru abagaruka mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'abanyagihugu, amakuru abari karavugwa muri politike arabana n'ivyagateka kazi na muntu umutekano ndetse n'ibindi byose bitandukanye. Sangwa kwaze kuri we munywanyu wafyonze subscribe canke sabone nawe utarayifyonda, ngira kano nakaryokeza kukugira ufyonde ko kugira igihe cyose turonsa amakuru n'ibiganiro rajuba mu bambere amakuru yacu ashikira. Imbere yuko tugira ibindi tugaruka ko, reka mbanze ngushitse ko ino nkuru yihuta cyane dushikiye yuno mwanya ni inkuru itari nziza ivuye mu ikambi y'impunzi z'abarundi, aho hari imwe mu mpunzi z'abarundi yishwe n'abantu bataramenyekana. Ivyo bikaba vyabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri, yakaba yareciwe iwe aho yaba hagati nyene mu ikambi y'impunzi ya Nduta, nkuko amakuru avuye uno mwanya vyerekana. Igipolisi kikavuga ko catanguye amatoza kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bamenyekane. Uwo yishwe akaba ari uyitwa Isa, yaba rero mu kigwati ca 11 muri zone y'indwi, niho rero bamwishe bamusanze. Bari babanje kumena urugi rwaho yari aryamye nk'uko amakuru avyerekana, bagasigura ko rero mbere yuko yaramaze guhatwa akatari gake kugira yicwe abiwe rero muri rusangi, bakaba bamenyesha yuko iyo nkuru y'umubabaro yabashikiye, bikavugwa ko abamwishe bari bitwaje inkoho. Akaba rero muri rusangi yarabatakambiye ngo ntibamwice, birangira bamwishe nk'uko amakuru adushikira avyerekana. Ni mu gihe igipolisi cya Tanzania kivuga ko catanguye amatoza kugira ngo kimenye abakoze ubwo bwicanyi, yicwa ry'uwo muntu rikaba ryatumye haba ubwoba mu mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania, kuko atari ubwa mbere ubwicanyi nk'ubwo bukogwa aho Yinduta. Muri rusange rero bakaba impunzi zisaba yuko agateka k'impunzi ndetse n'umutekano wabo kubahirizwa, bikaba bivugwa na bamwe muri izo mpunzi bari muri iyo kambi muri rusange nk'uko amakuru agenda avyerekana. Dutandukiriye gatoyi kandi reka tugaruke ku makuru ari karavugwa ngaha mu Burundi, dutangurire muri Burambi. Hari umunywanyi w'umugambwe Sawanya Frodebu yarafashwe, akaba yitwa Nibasumba Jonathan, we akaba ari umunywanyi w'umugambwe Sawanya Frodebu, akaba n'umwigisha ku ishuri rya komine Burambi mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu c'u Burundi. Uyo yafashwe n'igipolisi nawe kwa kabiri n'umushikiriza manza rero mukuru mu ntara ya Rumonge, niyo yatanze umutahe wo kumuta mu mvuto nkuko abamwegereye babivuga. Kandi Nibasumba apfungiwe mu gasho k'igipolisi Burambi, abaserukira leta bamwikeka ko ngakorana n'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho. Naho biruko kandi umuryango wiwe wemeza ko kugufatwa gufatiye ku ndyane z'amatunga asanzwe agaragaramwo nk'uko amakuru avyerekana. Abo ku rundi ruhande kandi ngo bagomba gukoresha igipolisi n'ubutungane kugira bashike ku nyungu zabo, ngo nico gituma yabeshe ngo akorana n'umugwi n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Ico ngo ni ikinyoma camba y'ubusa kugira bamute mu mvuto ndetse bamushireho ko ugo rubanza. Ivyo bikaba bivugwa nabo mu muryango wiwe, bikavugwa yuko rero ngo ari akababaro ndetse n'akarenganyo kariko karakorerwa uwo munyagihugu. Nkuko rero bivugwa n'ababanyi abarongoye intwaro baramenye ivyabaye, ariko ngo ntivyoroshe ko bagira ico bakoze. Turabe mu zindi nkuru ziriko ziravurwa cane. Hari muri bobanza hari abasuma bitwaje ibirwanisho bidacira umuriro bariko barateza akajagari muri bubanza, abagira ingorane kandi bagahura nabo bagizi ba nabi, ngo muri rusange barasahugwa utwabo harimwo n'ibintu hamwe n'amafaranga yabo. Amakuru akatwereka neza yuko abantu bashika kuri batanu aribo bamaze gutegwa hamwe no gukomeretswa mu kiringo kidashika ukwezi, ababikoze ntibaramenyekana ariko abanyagihugu bikeka ko boba bari mu gwaruka rutagira akazi nk'uko babivuga nk'uko abanyagihugu kandi babimenyesha abo bakora ivyo ngo ni imisore ija hamwe mu ijoro igakorera mu tugwi tw'abantu batatu canke bane baca rero ngo babunda mu bibanza bidacungerewe cyane kandi ngo ahasanzwe haca abantu mu masaha akuze mu ijoro bafata umuntu wese aciye ngaho bikaba bivugwa na bamwe mu banyagihugu umuntu aherutse kugirirwa nabi akaba ari umugore yakubiswe imbere y'uko bamutwara agasakosha agendana mu ntoki karimo amafaranga aho hari ku munsi wa gatanu indwi irangiye ivyo vyabereye muri karitsiye Ruvumu mu minsi ibiri imbere yaho abazamu babiri bo ku isoko yo kumugwa mukuru w'intara bakaba baraguye mu mutego nk'uyo umwe rero muri abo akaba ataragarukana ubwenge nk'uko amakuru avyerekana ariko ngo akaba akurikiranwa vya hafi n'abaganga bo ku bitaro vyo kumugwa mukuru w'intara ibindi bitero bibiri vyakozwe ku igenekerezo rya 24 Kigarama muri karitsiye Gisovu hamwe rero no ku musozi Kanabubu ibishikirizwa n'amasoko y'inkuru yacu Olivier Niyonkuru umustaneri wa komine Bubanza nawe nyene yibaza ko ngabo bakora ivyo boba ari imisore itagira akazi bikinga agahumbezi kugira ngo basahure abarengana ama muri rusange rero amagarira ama komite y'umutekano kongera gucungira umutekano kugira ngo batuze ako kajagari k'iyo migwi yimonogoje ikambura abantu nayo muzindi nkuru ziko ziravugwa nanone reka tujye mu birabana na politike hari uyu yitwa Viane yamuremye akaba ari umukozi w'ibihangange muri CNDD-FDD amaze indwi zitatu mu mvuto kuwa 14 Kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri igipolisi carerekanye abigeme n'abakenyezi bashika ku ijana n'umwe bari bugaraniwe mu rupangu rw'ishyirahamwe kuri na retraining agency mu Burundi mu buterere igipolisi rero kikaba caramenyesheje ko abo bakenyezi bariko bategurirwa kuja kugurishwa mu bihugu vy'abarabu haca rero hatangura uruhigi rwo gufata abo barazanye abo bigeme ndetse n'abakenyezi amakuru atwereka ko Viane yamuremye yarafashwe ku igenekerezo rya 20 Kigarama 2020 yagirizwa ubwo rudandazwa rw'abantu atabwa mu munyororo indwi zitatu rero zikaba ziraheze nk'uko amakuru adushikira abamushikira batumenyesha ko Viane yamuremye yarahiye kuvuga abo bahora bakorana ubwo rudandaza amakuru rero kanatsina akavuga ko ngo atari abantu basanzwe abakora rero go rudandaza rwo kurungika abarundi kazi mu bihugu vy'abarabu bakaba batumenyesheje ko Viane yamuremye ari we bahora bacishako amafaranga kugira ngo bishoboke ko abo barungitse barengane ku kibuga c'indege ca Bujumbura abamuzi kandi batugiye ko Viane yamuremye yari nka komisioneri wa generali Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika ndetse n'ibindi bihangange abakurikirana ivyugo rudandazwa kandi bariyamiriza uburyarya leta iriko irakoresha mu byo yita kugwanya ugo rudandazwa kandi rukogwa n'abayirimwo mbere ku isonga yaryo aho kandi aha kandi ngo barabaza utubazo dutatu aho muri 2016 ngo leta yarugaye amasosiyete akora ugo rudandaza iranafunga abayatwara ariko bose nta kwezi bamaze mu munyororo bamwe bakaba biyumvira ninde yabarekuye ni mu gihe kandi muri bibiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ndamukiza Petero Nkurikiye kandi yerekanye ikigo c'umunyasomaliya yagirizwa gukora ugo rudandaza ariko nticabujije ko amasosiyete akora ugo rudandaza asubira gukora icese akagira ibiro bizwi agahabwa impapuro z'urudandaza ku murango bose babona ninde yasubiriye kwemerera ayo masosiyete gukora ivyo vyose ni vyibazwa n'abantu bikwiye bihweza ibintu n'ibindi murundi kazi wese aca ku kibuga c'indege ca Bujumbura agiye mu bihugu by'Abarabu ategerezwa kuba yarishe amadolari amajana 3 y'Abanyamerika kugira yemeregwe kurira indege. Aya mafaranga rero bashikirizwa umukuru w'ikibuga c'indege muri rusange akagabugwa n'ibihangange nk'uko amakuru adushikira vyerekana. Bigenda gute ngo leta inanigwe gukora amatohoza ku mafaranga yagiye aratozwa ku murango nk'uko umuntu ari uyu rugero. Ivyo rero biri rusange bikaboneka yuko ngo ivyo kurungika barundi kazi mu bihugu vy'Abarabu vyari bigeze mu mwaka w'2019 no mwaka w'2020 asanga hari hasigaye hagenda bashika ku 100 ku munsi, bisigura ko rero abarengana ku kibuga c'indege barishe ibihumbi miri barisha amafaranga ibihumbi 30 vy'amadolari ku munsi nk'uko amakuru adushikira vyerekana. Ku kwezi naho bikabibumba 900 vy'amadolari ku mwaka, ivyo bihangange ibine bikaba vyahora bishobora kwinjiza imiliyaridi 20 z'amarundi. Ayo mafaranga niyo yatumye hatabaho amasezerano hagati y'Uburundi n'ibihugu abo rero bakobwa bajanwamwo kuko ngo bagiye baba bagiye kumugaragaro. Ayo mahera y'ibiturire ntiyasubira kurihwa nk'uko amakuru avyerekana. Ivyo bihangange kandi ntibigarukira ku biturire ndetse muri rusange bitangirwa ku kibuga c'indege gusa no muri parfe, ahubwo ngo vyarinjiye ndetse no mu mashirahamwe agurisha abarundi kazi. Akarorero niryo akarorero nyine niryo yo kuri na retraining agency Burundi ryo mu buterere, aho abakobwa bigishwa guteka ndetse no gukoresha ibikoresho vyo mu nzu ngo bazosanga mu nzu z'Abarabu. Iryo rushira hamwe rikaba riremewe na leta, bene ryo kandi banditswe n'abantu 3 barimwo Vianney Amuremye, Ramadan Mugabo ndetse n'umukenyezi w'umujenerali ava muri CNDD-FDD ari mu barongoye igihugu. Vianney na Ramadan barafashwe ariko uwo mukenyezi ntacu yavuzwe ko hari uburyarya rero busumba ubwo ngubwo nk'uko abantu bamwe bavyibaza. Mbega barundi kazi baja kurondera kazi mu Barabu bo bavugwa ko iki? Bavuga ko ngo baje yo kureba ngo baje yo kubera ubushomeri atakazi bakironka i Burundi, bakavuga ko ngo niyo bagezeyo bahembwa hafi gice cayo bava cayo ngaba abava rero ngo mu bindi bihugu bagahembwa kubera u Burundi budashaka gukora amasezerano n'ibihugu bajamwo. Bavuga ko ngo benshi batagira kibakingira iyo barenganijwe nabo bakoresha muri rusange, rero ngo babo baba bakifuza ko u Burundi bwobaha abo bitura iyo barenganijwe, kandi ngo kigihugu ngo caronka amakori aboneka. Bakaba bavuga ko udufaranga baciye baturungika mu Burundi ndetse no mu bihugu bibanye vy'u Burundi kugira ngo bavunjire neza, ahandi rero ngo muri rusange bakasanga amahera yabo atakivamwo. Bakabifuza ko leta yobumviriza imbere yo gufata ingingo ziberekeye nk'uko amwe mu makuru adushikira avugwa. Mu ntango z'umwaka uheze inama nshingamateka na nkenguru z'amateka zarakoranye zisaba ko hobaho amategeko agenga abarundi kazi leta rero igashiraho amasezerano n'ibihugu baja gukoreramwo. Amajambo meza cyane yaravuzwe na Reveriano Ndikuriyo ariko bikaba vyarahereye ngaho. Kubera iki rero ivyo abarya izo miliyaridi 20 ntibashaka kuvye kuyarekura ndetse n'amafaranga menshi cyane? Ni gucyo rero Bavianney Iyamuremye ndetse na Ramadan Mugabo bazoba barafungwa atacamira, maze rero basebuja bibandanirize mu maraha y'ubutegetsi ndetse no kushyira no kwegeranya ayo mahera bariko barashira mu mifuko yabo. Gusa ikiboneka co nuko Perezida Ndayishimiye adashigikiye urwo rudandaza, ndetse ni vyiza ko yoshiraho akariro maze hagafatwa ingingo zose zibereye kuneza y'abana b'u Burundi. Ariko kandi n'urugamba rutazomworohera kuko ategerezwa gusekana n'abakomeye mu butegetsi bwiwe nkuko amakuru avyerekana. Bamwe rero Gabriel Rufyiri akunze kwita ababandi basumvya ingufu leta. Ngayo amwe mu makuru yavugwaga cyane njya nino ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yaradushikiye kugira urajuba mu mbere bayaronka, tegerezwe gufyonda sabone cyangwa subscribe na makuru tazo kwigira uronka hari hose. Mukanya turaza tubashikiriza n'izindi ziriko ziravugwa ijya nino.